Thank you, Jesus.
Vale.
Thank you, Jesus. Mukama, obate mulungi chendi.
Yeah.
Obate mwesigwa, nze wesiri.
Nvunama, Nvunama, Nvunama.